Uyakhumbula yena ukuthi uSam is your brother's friend. Uyakhumbula lokho? Akayena yena ubhuti wakho, umngane kabhuti wakho. Futhi angicabangi mnganam ukuthi iselihle ukuthi ungenza ubhuti wakho ukuthi alose umngane wakhe. Yabo.
Yazi mina angisayisho le ndaba. Ilula. I mean, if you say yes, who can say no on your behalf?
The story next. It's my land and Tomba Tanyana. Let's all my dad. Yabese iba iwele nakulokuthiwa yini
ama twins
anyakubona leli one iwele lasala lelinye lentane lahamba
babahlukanisa
babasebenzana yebo phela washo ngitshela lokho lalela ikuphi
mhani just leave me alone please
you know what I am done mhani talking about this how are you gonna solve this you're on your own actually you know what
I just heard you just quit your job for 7 days on a weekend. Don't you think you're taking things so too seriously, Tana?
Mama, it was more than that, Mama. This manager is a very bad person, Mama. Unezithemba, Mama. Uyashawuta sonke isikhathi.
Anginawa maningi sanga amazokubonga akwandela ukubonga kwami amazokubonga anginawa maningi sanga amazokubonga Awanelo ubonga kami amazokubonga
bese ngiphela ngithemba ngithuthanda lukho
baby uthora hawona chance nyana uri kabonana later nyana today
no baby uthuma tlamele kebe long 3 bese tlamele kape so today is really not the day
eish ne So how about me be go sane he? Okay.
Oh. Ha, ni use phone. Oh, okay.
Hey.
Kunjani?
Amigo kahle futhi waza. Yishi, iphatheke kabi kodadewethu Nomthimba la hayi. Kahle kunesinye isilimo esizama ukumqola sithathe advantage ngobe buya emakhaya.
Hayi. Akusho.
Ngiyazazi lezi zinto nabafu. Ushuthi lesigebengu lesimfuna imali. Sengiqalile ngayibona sithathe advantage. Lalela bafu kumele ungisize kumele siyithole le nje siyilungise. Angizongithini kwena.
Hayi. Akusho bafu. Akusho.
Kuleka bafu ngkhona.
Uthi khululeke ukuthini?
Khululeke. Ngizokusiza bafo.
Okay.
Ngisho kanjalo ke manje siyithole le.
Awafo. Isusu mngane.
Walo.
Yeah. Okusho ukuthi wena lesilima lesifuna imali. Ngiyibuka ingqondo siqala ngasifuna imali kena sifuna ukumqola. Lalela mfowethu ufuna ungisize siyithole le nje siyibulale. Ngizongithini kwena?
Okay. Okay. Yabuzo.
Ucho ngeza ukuthini?
Hawafu. Angani uyasho ukuthi ngikusiza umthoni.
Hayi. Akube njalo. Nazo zama ithuluzi nje bese sihlala kuye.
Hayi khululeke.
Kunjani?
Ngiyaphila sisimangele.
Hayi imaki, asilungise la. USimangele wasemakhaya yezwa. Angisayena uSimangele, lekhona ukuza umthola uSimangele. Ungangibiza ngosis Rose. Sizwa.
Yakhosi.
Okay. So kuhamba kanjani? Usebenza phi?
Hayi mina ngisebenzi sisi, ngithi yathi kunzima kanjani ukuthola umsebenzi. Kodwa ngisebenze kahle esikolweni.
Oh, kungcono ke wena usebenzana kahle kakhulu esikoleni thina. Nasina kwa matric indaba bathike siyaphila. Ngiyajabula ukubona.
And uhlale apartment yakho ngiyayithanda yazi.
Ah, what's the total of those like?
Imagi, ayibanjwa ke kanjalo. Ubamba la. Ehe, bese uyashaya. Loku ubheke lo ophuza naye. Uyashesha ukufunda ingakho kuphase kahle ne. Exactly. Wena kusuzokufundisa abanye abazokukhipha. Sizana inzipho sizilungisa nazo ngoba ayi iglass nale inzipho. Eyi, kufanele ngasahlangani kodwa kuzolunga. Kuhamba kahle ke kodwa.
Hayi, kuhamba kahle.
Hayi, siyabonga ke. So le goli kuyaphileka. Kodwa ufuna ube independent uzimele. Ubo. Imbokodo angithi bathi imbokodo. Mele uzimela ufunde uzimela uzobona uzophila.
Ngiyabona.
Uyayithanda indawo?
Ngiyayithanda.
Ngakujabulela ukuhlala edolobheni nawe. Oh, futhi ke ngikutshela asikhona isidingo sokuthi ube lushanela wenzani. Bazokushanelela nje kufanele bakushanelele. Wena uyihlalele kanje ingakho yokwazi noba nenzipho ezinde ngaphandle kokuthi ube lukoroba wenzani. Uyihlalele kanje. Yile igoli ke edolobheni. Usibona so Rose nje sifundisa ngakho ukuzimela. Ukuwena, uma ufuna nawe ukuziphilela uziphuze, ngozwa ngawe.
Kanjani sis Rose?
Ngithela egoli uyazimela. Uyakhumbula? Hayi ke, asibuke nayo iTV. Sisazophuma, ngifuna angithi ubonile ukuthi ibeke phi lift 5th floor. Uzokubeka la kubalkoni ubheke nje ukuthi kwenzakalani la kwantongazi yadoma. Hawu, ngiyazi kuzobe kuchazele nawe ufise. Inoba wena ufuna ukuhlala ngisho 10 floor. Ne?
Hayi, ngiyabona ukuthi kuphila mina.
Ah. Kuphileka kahle kabi. Kukwena ngafika nini la kokuyimiphi iminyaka wangicinani usamncane. Buka sikhona sisaphila. Sibele sibahle, sibele sizimele. Uyabaxoxela nawe ekhaya. Ukuthi hayi kuyaphileka uyobe usuzimele ke kodwa. Hayi. So sima siqeda lana ke after TV bese siyakhuphuka yeso. Ngifuna ukuthi ukuphumula kancane.
Oh siyaphuma.
Eh futhindisa nje. Ume laphezulu estage ubone ukuthi yena ke ubone ukuthi ngik 5th floor. Ngifuna ubone nje ukuthi kuhamba kanjani nalezi ndawo yaba. Hey uyithandile. Yini kuchazelela lights? Hayi ungawa.
Hayi le.
Eh?
Yedwe.
Aba ngasekwe yakho. Hayi bozwa ngawe nasemakhaya ukuthi hey Nomthimba akasabambeki. Hayi ungawazi. Kancane kancane. Hayi ke ufike ekhaya sizokuthatha nje step by step buka nje usufunda into ezimthu. Iglass libanjwa apho uphuza kanjani. Sebeyothi nje nebekhipha kube wena obafundisayo nebengazi. Ngiyajabula ukubona yazi.
Ngiyabonga. Ngithe rilela nengidi HIV test. It's not that. Ke no kuthi sa fela nje.
Oh, babe.
You have to do it.
Being HIV positive does not mean that you're gonna die tomorrow, you know? It doesn't mean that you're now a sick person. You still have a long life to live. You can even live longer than somebody who's tested negative for the virus. Do you have any questions?
Oh yes, just a quick one, ma'am. If I'm found positive, will we still have kids?
No, you can have kids and that will be explained to you tomorrow when you come for the results.
Okay.
Do you have any more questions? Okay, I think that you don't have any more questions then. I'll see you tomorrow.
Okay, thank you.
Hey, where is Zana? Unjani ke lapha? Hayi, nami ngisaphilile mzawami. Yazi yakhumbula le ndaba nje eyesathi siyakhuluma ngayo emayelana ngokutheka over insonto. Ayi yazi bengisacabangisisa kahle ngayo ukuthi yazi nje ukuthi nje uvele nje utheke over ngento nje ezenziwe ngomhali izinto nje singasile. Ayi angicabangi ukuthi kungaba licebelihle ngoba phela ke nencwadi iyasho ukuthi lo ongabe ezibona engcwele akathathe itshe maqala ashaye lo muntu uyabona kodwa ke hayi angiboni ukuthi ingalunga ke le uyabona ke manje usuyaqalana yabona ngemzala mina ke lezo ezabo WhatsApp hayi cha angizingeni yazi nge uyazi nje ukuthi nje khona ngiqala nje kuba ne-iPhone so ke angabi nalutho sengiludownloadile la iPhone-ini ha lutho ke ngeke kwenzeke kimi lokho mzala cha ungeke futhi ke izithombe ezinqono hayi angizithathi hayi angeke kuzokufika kuleyo ndawo Ay lutho mzala uyabona nje ukuthi kube umkhokheli webandla kubalulekile ke phela ngoba angithi wena uyazi ukuthi into enkulu ngumnikelo uyabona so ke lezi ezinye izinto ke hayi anginandaba nazo mina nje into esemqoka kimi ukuthi abazalwane banikele ungaphendula isho ke lelo mzala Okay mzala hayi asibonane ngolunye usuku ke mhlambe mangapha ukuthi uzovakashela udadewenu ke hayi ngizokubona ke sithi ke ukuxoxa njengamadoda hayi nawe kusale singikhonzela ke kumantuli hayi ngiyabonga ngiyabonga kakhulu hayi kulungile
Baby. Into the head to cry.
Baby, you don't want to continue. Access to the guitar and motor.
And we know, you know, but we only have 2 hours until we get the result. But we are met here. Go, go.
Baby, can I ask you something?
Okay.
If I were to test positive, will you still love me?
Hey. You want me to baby? I don't know.
Hlala phansi.
Hayi bogogo kanti wenzakalani?
Ungabakhelisa kanjani? Iphijama yakho. Ubaba umfundisi nomama umfundisi bebala.
Hayi gogo ngiyaxolisa le nto nayi ngigqokile nginayo.
Ngicela ungangilingi. Ichama le uphiwe yimi ikuphi?
Nginayo gogo nayi ngigqokile njena.
Uma umfundisi nobaba umfundisi bebala bayitholile ilento yakho ichama.
Bengakwazi ukuthi bayibonile gogo.
Yeyi yeyi yeyi
kodwa nginayo.
Ungabona futhi udaba udalala ngakhona. Usela endlini yabantu abadala ngebrugu.
Gogo ngiyaxolisa bandla.
Ungangitshela ukuthi uyaxolisa. Xolisa kube abantu abadala. Uzothenga inkomo.
Ngixolisele kubo gogo. Nginayo naye le chama unginike yona. Nginayo ngiyayiqoka every day. Naye. Naye.
Le yinye.
Nginayo gogo. Nginayo naye. Ngiyayiqoka
le phethe umama umfundisi nobaba umfundisi yiphi leyo ngikunikeza into ezokulethela imali uyabona loyo makeup loyo uzophenduka igazi
angazi ukuthi baphethe ngoku kodwa nayi le nto lengiqoyile nawe uyayibona.
Uzothenga inkomo wena. Uze ngebhuka ngithi ngapha.
Ukucela ungiqolisele manje.
Hey, ntombazana ungangilingi. Ngithi uzothenga inkomo.
Yebo ngizoyithenga ngizoyilungisa le nto gogo ngiyakuthembisa.
Lalela,
ngicela ungikhulumele nabadala.
Ungenze ntombazana.
Okwamanje angikabi imali and nawe imali mara ngizoyithenga. Ngiyakuthembisa.
Ntombazana, impilo iyakho. Next time ungenza ukukhelesa. Ngeke ninge.
Yebo gogo.
Ngizokuyekela umlungu ukwehla. Siyazwana?
Yebo gogo.
Lokho uzogeza ngakho kufikele ukwenze lokuyo
ngizogeza mona
hey ungizwile ngikhuluma ngamalanga hamba uyogeza ntombazane angithi angikuphanga ngamalanga hamba uyogeza hey hamba suku hamba hey hamba hamba hey hamba hamba hamba
in this room. As this man is going to kill me one of these days. Seriously. Mohal. Seriously? It's all over. It's all over. I mean, how could you make such a mistake? Honestly speaking, a church pastor, the whole pastor in New Mohale, the leader of this household, you keep on your phone. You even send it to the church WhatsApp group, Mohale. Do you know how embarrassing that is?
Bekungasingenhloso. Le nto lena nje kuyiphutha elenzekile. Le nto mina bengiyithumela umngane wami. Ngaphaphama sekwigrouphu lesonto. Kodwa ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Uyazi nami ngizizwa ngihlazi. Kodwa into ekhona. Ngixolisile kuwena. Ngaxolisa nakwi-church group. Ngaze ngayixolela nami.
Mahale, this is not good enough. Your apology is not going to erase the fact that you must be very sorry for yourself.
Kodwa ngazi manje ukuthi nifuna ngenze njani mina. Ngoba lento lena akusina cheating. Akusi cheating phela lento lena. Angilalanga namuntu phela mina.
Cheating would have been much, much better. Because it was going to be on you and you only. The guilt was going to eat you and you only. But this, you are smearing me, Mohale. You are you know what? This is way above being embarrassed. I am hurt. You've disappointed me, Mohale. Down to the core.
Lalela, it's something that I stumbled upon. Now I'm curious. Kodwa bengayitshela kulento lena izofika la sikhona khona namhlanje. Izosixabanisa nga. Bengayitshela lokho mina.
Sesifikile ke Mohale. Mohale, your apology does not make any sense. It's not going to change the fact that you have wronged the church, you've wronged the family, you've wronged me as your wife. Look at the embarrassment that you've caused, Mohale. I think I have a question for you. Look at me. No, look at me. Am I not good enough? Don't I satisfy you that you have to go online, uyobukela the bodies of other women? No, Mohale, don't do that.
Umuhle. Kodwa into ekhona ukuthi mina ngazi ngibona ngqondo. Uhlezi ubuhamba la endlini kuzoze ngetawula, noma ngabe uphume e-bathroom, noma ngabe ula e-camerini, uhlezi uyimboze ngetawula. So, kodwa ngalokhu ngiyaxolisa.
Kodwa Mohale, have you ever asked me to undress myself before you? Have you ever made an effort as my man to undress me as your woman?
Hayi, ngiyaxolisa sana sami, I'm so sorry. Ngicela ungixolele.
It's okay, so where do we go from here? What do we do now?
Yazi ukuthi nalo Archbishop usemthumele i-message ukuthi sengisuspendiwe, bathe ugazini yena Wase go past kwa manje.
Hallelujah. It gets even worse. I mean, it's I don't know, Mokhale. I don't know. What do I do? What do we do? But anyway, it's
How mama? Uba kusazo bayini mfundisi?
How yeah, very soon. Jabli.
Yeah, Jabli, of course.
I wonder any chapter sad.
Nothing, Tinji. It's something different.
Okay. I get what the name of Bona Lama Lang and Lumbai.
Nothing much, Tinji. I just want to fit in. I need to have one and settle in my car.
Got a wash. In my little nothing in battle, they do ride bizarre with a tap.
How? I need a mad mountain, Mam Enel. Hey, young people in Bash, sometimes Bang Hamba and a young Tangela just wouldn't fit her in.
Enel.
Hey, Enel.
Hey, good long in emotion, Jack. You know what? You are not going to go through all this alone. I will have your back. I will support you. I will stand by you. Yeah. Remember, I'm here as a partner.
Yeah, well, it's time to say. Yeah, well, I'll call it to see you. I'm fast was going to call it a man. I'm fast.
Just remember that I'm mom. I'm a very forgiving wife. But I don't forget. Remember that.
Yeah,
yes. I don't forget that easy.
Yes. And I'm going to tell you that I'm going to be able to get a little bit of a little bit.
Actually, you'll never watch porn again. Not anywhere else. Because you know why? I'm going to give you all the best porn in the world that you need to see.
Okay, I think I'll start with the results of these are the results for Sam.
Sam?
I'm taking a look at this thing, Mr. Rasmussen. Raka nonche lini. Usha usha. Fede kia uta ni. Uskini pang piru ya na ukuli. Madam Fede, ntwiki wan musfati lung sawa. Sin tiri ngurum putza yon. Why will you say it? Because I'm worried about something.
And the loan to pay the gas, yes? I got a gymnasium tank long canak.
Mufia and Mugamba.
That Mapuli girl. Can you batu vanika malak?
Also, Enelo.
How?
Ego pinking and I ever bangobana kusulo, Mendo, second inking and I?
No. That one is like a first slice of bread in a chair. Wonke nje umuntu uyabamba bamba 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 fake side in thathe silandelana
bengifuna ukuthi uqade kudla bengafuna umoshi appetite yakho indaba engiza nazo asikho mnandi
ngezi njani ke lezo ndaba ezingekho mnandi
ngiyena nalaye tangeke lu